watching Adrien Drake TV.
I know like one of that best. Separate the girls from the one of that best. Are you the one of that best? Are you the one of that best? Are you the one of that best?
Yo, abusuafoɔ, mekyerɛkyerɛ obi bia na man akwaba ɛba Adwenkyerɛ TV. Adwenkyerɛ TV de sɛ ne da bia yɛka no. Sɛ asɛm ne nya ba de a, ɛne ɛbɛduadua mu adua kyiraa ɛkɔpem sɛ ɛbɛdu baabi a ɛwɔ sɛ ɛdu. Ae, ɛmi sɛ ɛnkyɛn bia, ana ɛfi ahoa, ayɛ ankasa yɛ maame ɛfi ahoa sniga. Ɔkɔ grantee interview ɛwɔ Neat FM, a interview ɔkɔ grantee, ɛyi, ɛde nsɛm baayɛ. Ɛnsɛm polo ɛne nsɛm bigi. Ana efi ahoa sɛ sabɛgu Ghana mɛmu ha no nsɛm deɛ ɔkan bio ɔkan nsɛm papa na mpakyɛ saa video no a wonhwɛeɛ bia no link ne na ɛwɔ soro ase no nti wohwɛ wei sɛ wie a wobɛtumi akɔhwɛ na woahu video no a mɛka ho asɛm yi na efi ahoa video yi ɔkɔkɔ yɛ ɛyi interview yi ɔkɔkɔ grantee wɔ Neat FM a wɔde nsɛm hwehwee wei a ɛnam so a wɔde misbel deɛ bɛɛ mu wɔde ne to a wakɔakɔyɛ no akɛseɛ bɛɛ mu sɛdwa ahodoɔ a wayɛ ne kaa wakɔakɔtɔ ne fie a wakɔakɔtɔ wɔborɔ nsɛm so papapapapapapapa wei ne wɔkaayɛakaayɛyɛ a mesbe a sɛ mesbe a ɛna adamfo ɛne ne kunu abrakɔ yi ɔgyaaneɛ ne yɛs husband o mesbe ne no wɔ sɛ wɔtɔ adeɛ aba wei ana mesbe santan wɔma abrakɔ awerɛm ei ne boyfriend yi a yɛfrɛ no ayi blanket ye no so so hwem na misbel e de afa ho na we ya na hwem ensem yo keka keka ye nyina na we misbel ti anye ne de na misbel na kasa de won hyeda ma out make asai na emom eye tornado kro ya tornado kofa baaye ana ko misbel fie na enye wonu kwotwe camera scene so eja misbel ho ho aba anche na oye video de na beye ah na madam so ti mu bi na tornado kan sem out to the stand say fie hwa sora na obrage ena sen mi wowe mato enso ne papa krampo onti mi nhwe no ne papa krampo di 82 years the man is still working na wati wo bi drug store no a woton dro 50% in one city na okwa prasita money e fun ya dia dri eno na papa yi oton ma wo bi na bosum ya pebi bi kakra hye ne nsa no anka sa ne papa krodi ne ba wiase mbo no onti mi nhwe no na de be nti na onti mi siesie ne fie ansa na baba be kan obi asem nti wei sɛ nso na afi ahoa so te anyɛ ne dɛ sɛ ame meme papa menhwɛ no ei na ɔne meda me papa wɔdi na meme papa krampo no sɛ wɔfiri kumase krampo ɛba akra ɔmfa baase o hweɛ me papa medɔ ne sɛ ma ne fa baase na ne ho baabi akɔtekyema mehyɛ da twa ticket ma no na watena bɔbɔbɔbɔ wiem mframem na ɔba bɛsi nkran sɛ sometime na ɔba bɛsi amase yɛ tu me 4x4 papa bi sɛ bɛns so so a watu na ɔda kɔ akɔhyia no airport na agyegye ne taataa ba abɛdu fie na deɛ ɛba asɛm na mɔka na hene ne ha hweɛ infact asɛm stie afi ahoa ateyɛ na anyɛ ne dɛ koraa wɔne de wɔka ɔbi deɛ na ɛyɛ ne de o na nsono deɛ no ba anyɛ ne dɛ nti ɔba bɛdi adanseɛ ama ɔde wɔne ne papa pictures aba abɛgu ha sei ne papa pictures ne papa pictures ana ɛdi akɔneaba wɔ ha sei yi o ama afei ɔde video koraa se aba abɛpee toɔ mommeɛ nhwɛ adeɛ sisi a
Hello, good afternoon. How is everybody? Actually, it's good evening. Good evening, ladies and gentlemen. How is everybody doing? Adie pena enyonam. Enyonam. Please turn on the AC for me. Why is the light in your room off?
Because John is sleeping.
John is sleeping in your room. So you are sitting in darkness. That's nice. Wow. Kindly turn on the AC for me. I am doing a Facebook live, actually, Instagram live. You can come and say hello to them. I'm gonna place a very surprise call to Grandpa. No, not prepare yourself to hear stars. Cause that's
from my grandpa.
That's not my grandpa, it's my daddy.
Oh yeah.
And he's your who?
Grandpa.
Grandpa.
Hey mommy, I'll fix your chain for you. That one it was like this, dude. Mommy, that one your necklace was like this.
Yeah, the breast.
So I did it like this. Hi. What is his name?
Say Ejapa.
Ejapa.
Ejakodo. Ejakodo.
Uh-huh.
That's to say. Yes, I do more than I'm here.
From Ophie, Gordon.
Ophie. My travel ticket in every year. Into Wednesday, no matter for. Right. And the faith now call you Usikana. And the Monday, Mesa send you. Sika would not just say Wednesday, no, but it be an episode to be well put away. And to me, the phone name up and I the Becca will be a media and tell me, make a quiet duma on my bedroom. There be such tickets, Nadia, me with details, and to no answer. Mecha will be our right there. Bye. Adia. Your grandpa.
Grandpa.
Hello, madam. How are you?
I'm fine.
Thank you.
Hello.
Can you stand at one place and talk to your grandfather?
No.
Ha! What is wrong with them? Now open Adia now no we are now cooking. He said, how are your brothers? You say they are not fine.
Hey. Yeah.
Talk to him on the phone. John, your grandpa is calling.
Fine.
Grandpa is on the phone. Talk.
Mary,
call you.
Yes, grandpa. Grandpa, I'm fine.
Oh, are your brothers fine? Or you know? Who are you? Happen. Hi.
Okay.
Give me the phone.
Bye bye.
I don't go.
I know.
And you also your me that for. My dear, you know what? If you also your mommy what? Bye
bye.
I'm doing the own office. Intia.
What space is that?
Thank you. And thank you. Enjoy the rest of your evening.
Bye.
Odofo, the official so dey about to muni o. Na say see all your question ni say papa yi e ye ne papa ankasa sebi ni hunsu o de wo no. And now say you will be papa no be funny say any papa na jodi ni show off for her saying. E san say tornado kasan tornado can be say. If you show ne papa kasan kasan wo ni there or 82 years na ko be papa ne te kwan pa ubu be fu. E mo bron sem say juma papa ni enyi na say na me kan odi ni nyina e daddy. Na o chire mu kan say ni pa if you show na funny say ne papa. If you show na je jeni so no e ye ne step dad. And I said, Yanny stepdad, the grand can say, Papa, no worry, any mammy, Sebby, any mammy, name Pina. And when you see some cacraman, any mammy, eh? And then if you shall not fast no say, any papa, name so, and Yanny papa and cassa. Then if you shall so stress, any papa and cassa. a pictures not abeto aye no video so about best running na say na fiashu e kekam be dey by all miss ne papa ne ba so e hunsem no ho we be pinso na ne nyina sado for ye fan kame mo ye de bebre mo na ma hu de be kwa kwa wie e wo sa e case we mo hu say na fiashu ne tornado mu case ye keka koyi oh ye be di echire ne bibia bre yadofom ye fan kame mo de biara da na me kai we say en any day di kan ya wo ba ya channel yi so a e ma re mi so be subscribe afi wo wie pa wo subscribe wie no wo ba be kan ebusua we hu na wo wie a wo hu bell na one channel wo hu sa bell na one subscribe ni channel pe aha na wa click so so wo click so pe che se di video bi abeto one ma wo ni first person sa be kan wo be hwe video ni mu e very important ana afi nso hwe video ni so a di obeye ni se e ye woda na thumbs up no di amaye wa hu wa like na afi comment section wo so no wa kwa kwa comment wo ho no mu ni ehu se abusua na aye de Adwenkyerɛ TV wo so kyerɛ wadwen I'll see.